He's our president.
She's our team. I win if I'm a fighter, guys.
Okay, Tama. Before we begin, guys, I wanna ask, who right the or keeping you alive, or in the right or in the bad?
Like, but then, mina, I am saying team. Cause abanye bantu ngakhohlwa ba prega abanye khoredi. So. Manje ba avoid abone lokuthi bona mhlawumbe bakhule bahlupheka then bayokhulisa abantwana babo bahlupheka. Eish, no man.
Oh yeah.
So if ufuna ukhipha umntana mkhiphi bekusanayo nje ezulwini uzaxoxa noJehu.
The thing is Joe, sikhuluma kind of funny, right? So bayamangaza mina umuntu apreke ngiyibelwe lo situation mara sikhona.
Ah, abasikhethele.
Uyazikhethela.
Umfana
yini? 9 months yonke ukuthi like when 6 months. Dog, when 6 months you decide ukuthi uyamkhipha or uyambeka.
What if awutholi? What if uthole sekuyileyo 6 months upreke? That's fine singabantu.
Ah, uzomondla. Mina angizoyedla mina ndoda.
Yini thotho expectile? Ufuna ukubuza ukuthi ufuna ukumkhipha?
Okay, yazini.
Alright. Guys,
camera team, is everything fine there? Inside. Okay, let's just proceed. Okay, guys, I'm going to introduce you guys before as I end.
Oh, guys, I'm going to introduce you one of Lamantoma's and everyone send out. Yes, to me, also fast, school about pay. You know, Lava, they are buying pie. So, Slater, one of them, which was a cousin, was a challenge, was a keeping up with the map overhand. Because, hey, bye, Paman, can you have a man?
Okay, guys, help me. Welcome, Mbali. Mbali. Don't come. Mbali, hi.
Yeah, what? But you're a person, ne?
Yeah, it's a little vibe, ne? What's up?
Not to do that,
that's it. Speaking about the car, dog, when you once disappeared, but you mean your malali, Angazi, for his cat is Kavanan, Bongas at Lady.
I mean,
dog, nah. Tell me more, dog.
As you would see, ne, Kuna, I'm so cool with the good 2021. Yeah, meaning a craving from head band. Nine.
Sure.
Yeah, you get the score, and
good night.
Yeah.
Okay.
makabe kuwuJuni leso sikhathi leso
so into yesikimbe lento ke isikole
yonke isikole
bengahamba nabo leso sikhathi leso
usaphitha abanye abaye ke isikole so ngikusona
yebo ke ke isikole es guys bingithatha ipressure yabangani yo
ish nimehlanise emajideni
yo ngisithanda abafana manje
bona ngathi grade 9 unangaki naye?
Una 18. Una 18.
39, 21. 2021. Shit, ukuthi bonus. Yeah, that was 16, 15.
Yeah,
16. Actually, I'm 15 now. Then I'm
15. Then I'm 15.
Should be 16.
Yeah.
Yeah. So what break you?
Okay, there was this fight between you and Nhlonipho, Lopez, Umthuka, Warawara.
Can you tell us more before you ask him? With before Tina says it is heading Nanda. Tell us.
Nhlonipho, bego muntu bengifletha naye. Then mina ngashula nomuntu bekumngani wakhe ulelo madi beka photograph.
Same time.
Bese kusikhathi. Mina nalo mfana lo beka ngahlalisa kana bekumqinjula naye phone nje. Bese weza ngapha. Makeza afi time ngiqala ukumbona. Mina noNhlonipho bese sinenje bese singasazwani nakabe bese. Ngakazi ngalala naye lelo. Naye uyayazile indaba leya kazi. Bese after lapho uNhlonipho bekakhona that day shithi ulele bekazoshoot abantu makeza enhlangano yezo abantu. Bese saqinile uNhlonipho ukuthi ashoot mina lo lelo. Yena washuta. Bese after lapho esuka khona ulele wangiposta mina ku Facebook ngoba ithombe zethu ngasocitha mina ngasicela sidelete because of khona umuntu engijola naye
ubani lo muntu ojola naye
ubani
wenjola no KT
KT KT daba ngicala ubiza ligama ke
uyi photographer ubani KT
ngicala ubiza but it's fine
ubani KT
ukuqhwana
wakuphi
hlala la engulubeni
la ithe
I'm going to go to the house.
Also when I go to the gate, guess I prefer to take it.
Bega keza makhona.
Oh, among you khona ngizwe.
Masiyolala bega keza mara makase.
Bulala kibo.
Ah, ngizwa. Wena ubalekile yini? Into ufikaz ukuthi ubalekile yini for almost 9 months, 5 months.
Baleyo futhi beyo uyakudala yo.
Okay, mawa baleka bekwenzakalani kuse ubaleke, why ubalekile?
Bengithanda umuntu wami yo.
Ha! So bofuna ukuhlala nabo, ufuna eduze.
Bona sekuthi.
Okay, bese ngizama ukuthi
bangifune ekhaya
bathi ngisini
iya bangipost
lapho wena bangipost mfana
lapho wena unani lapho
kumele ngikomente ngikomenta mina kuqala usendodi yinto bengisho kuqala
mina ngingangazi lezo nkazi kake bangipost
okay so according to inaba ne thiwa wena bangani bakho benitshontsha impahla nibonisana impahla sicela ukwazi more about that
yo mina shemiya impahla angikaze ngatshontsha impahla abatshontsha impahla bona mina bengihlala esowethu mina bengibona kufacebook babagudla bathi amaestu uyatshontsha impahla makaleyo nje mina hayi angiyazi bengekho bengingahlali lapho
wena uthe ma ufika la waphapha kahle kahle into zami kuyisho
wazi bawaye befanele
bese kugroup yabangani bakho some of them sesibabizile ku-podcast uthethe according to yena i body count yakhe it's 6 u Noxy
it's
7 because you was 8 uthi ayibali it's 7
because he yeah,
like wena as umuntu oqeda ukufika ku scheme sabo ithini yakho
manje usaphase from sabana
yeah
noma una 16
ngisho mina ngisho
ishi body count yakho
ngithi 15.
Omncane dog mhlawumbe na 16 uthini kumisa prevent.
Ona 16
na 7. Mina ngibona ngathi kungono.
Ona 16 na 7.
Yeah.
Because of your I pregnant yo. Cause these izinto eziningi.
So according to wena una body count like 15. Mm. We are check status. Uyazi ukuthi kwenti bizwa nge HIV.
Yes.
Mm. We enter clean or
ngibhem.
Sure.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the next one.
Labo last ever khona akuse embabane lapho manager wekho. Ngitshele thula ngitshele mina yazi ukuthi lapha
yaphi
lona. Imbabane ingapha ne. La kuthe manager khona kuse la kusikile sicaca. Ngakula maseta ngapha. Bathe vele ale groove yawo. Athe vele futhi na last ever khona kungakula maseta ngapha. Abe sichavela khona. Bekunokuthi obviously khona umuntu umfana sobe simazi bekathola nomngani wethu iwani yabo. Futhi bekunalokuthi masibize isiphuza loyo ebhuti loyo mhlawumpe iwani asikhoze mase kumele sihambe besibalekanga one by one ukuthi bangasiboni yabo alo athi ngiyochama nalo athi ngiyochama kanjalo kanjalo
sibalekanga
ngapha obviously besiyithatha escribe imali kumuntu kathethi
umuntu kathethi ngasey'tayileni
unemali
okay.
The question is, name Kuruve and Namali by Kwazela Besse, so we have what?
We should be Babale.
Sabale.
So you didn't talk to the cousin.
Oh, so we should be for Nabale. Be the nice Ketela.
This is Ketela.
Is that?
I didn't even know.
So whatever, Kurutan is in the way.
I took it to Korean jail against being such a pleasure. Maraman, she sent Chinchi. And Sahamina will have to love a condominium guy. I mean, on Sahamina,
I'm going to love Hammond among suppers. I suppose.
As young Hammond, no man, no Bushama, she, William Cousin, and our bonk and a matlab, or plock a bonk and a face, could sing a pinning Hammina because of banging the city.
When a bonga boy,
the men are being turned when feeling one of us by untied a bona is a woman by being told.
My so deaf.
Yeah, I'm just saying I'm going to tell you about what's the school and the next thing you need to be put.
Okay, a school and boy again.
You little Maragoni,
you need to be one.
What any?
Who's
even landed a banga?
My banga, not like Bab, but
Jacob Tang against
one.
When I want a bona, a banya banga food, missing a mabona at the house.
Oh, now I am. Miss Abazali Batin.
A cabby bangers.
So, whomever they will have my uniform.
That's what you can say. Kunala, a care about his bats. Oh, McMenning Chalet is always when I'm never a fool, Chalet so wait, so that's it. It's in a ballet corner. It's a lap, it's a car.
I think I am by a key. Mind your mind, you don't write. Mind your mind, you're so correct. I am
something, eh? Something is more than in Matamadan Zulus. So, you there about the way show now, all right, time if you want to. Into bahlale mababona bayishuma and ofichitse la ufuna ukhera madumas manje ngisathi yini leyo yizwa ngawo ngayithanda
ayise mama
okay hey awonke umuntu ufuna right now
ngingazi cause abangitsheli ngisho ukuthi mhlawumbe bakhulumela ama side wawo ngingazi
so ayike ngikho
eish okay askithi ngibele ngibuza iquestion e1 ngalink cause like angiyitholi answer the way ngifuna ngakhona but it's okay nase siyisigaxa ke ngizwe ngathi bobusy no trick and trick beka umngani beka umuntu kamngani wakho so boba busy naye kanjani umuntu kamngani wakho yasho beka thola no bani uthethe
yeah
so and then I beka busy naye bantshontjana ba yeah
njoba ntshontjana bekashaya uthethe akushaya noma
cha bekwenzakala ngathi kuba silo tell us more about the trick
ngoba le talk to us this is a safe place sure
yeah. C'est vous très gai, oui.
Et je m'en sage.
Snalet.
Oh, faut que je sache police station, guys.
Ah, mais je suis en bas de temps. Je suis en bas
de
temps. Je suis en bas de temps. Je suis en bas de temps. Je suis
en bas de temps. Je suis en bas de temps.
Je suis en bas de temps. Je suis en
bas de temps. Je suis en bas de wese mina bengingazi ukuthi ujoyine uthethe kimi wafike athi akajoyine yena nothethe isitiza kanjalo like oke wangiphana ne-akhawunti yakhe
kumnandi mona
mayeshouthi yena ngathi akhanti akhe bekadilisa ama-conversation mina bengingaboni ngibona ngathi ngi-one kuyeyabo
bengakusaphaza
before lapho thike wena ujahe indaba
okay sorry yathula ndizasithelangani nale asi ya
yebo kuse era manje trek shuthi like yabantu abengithola naye ongingathola seku after ukuthi hayi uthethe manje uthula no trek ngabona uthethe mina futhi abiza post up that trek yabo ngithini mina ucheke ngithi hayi qhekisa why uthola nami mahutholana uthethe athi kimi hayi uthethe uyangilandela inananani ngithi mina ukulandela kanjani la post athi hayi uyo ngilandelelayo ngiyamtshela ukuthi angisamthandi ngithi mina ngoba manje bathi uthethe upreg yemntanakho uthi hayi uthethe unamanga yena uthi ubikisise sineka kanasisi unamanga ukhohlisa
wena okay uthethe hamba webekisisi botreg
utreg yena makasho
angana
and isisi ungathi besingekho
yo okay abambe utreg
kusho ukuthi cause mina ngamakhama ngesikhathi sakhe ngisibona
okay
hayi ke shuthi hayi sinutrek isithole ngimthande vele
sothathula ya umthande vele
sapepana
okay ngizwe uthethi athi utrek ngathi yena u 2 minutes ning for yena ukuthi achithe so wena njengoba ngathi soyamanzi uyavumelana nothethi or awuvumelani naye
I'm going to go to the house. Hey, mina ngimazi yena yo.
Nepipe ncane. Kanye.
Ethe kuthi mina ngizonda, angifuni ukubakaza, mina ethe ngizonda. That's why I'm too busy guys. Ninga mangani, take care
zonke. Okay, abopolisi bethu abantu bangakanani. Linganisa ne.
Nalo.
Mina already
manje manje yini lo plan athi kungena ubot.
Mina bengizikhalisa.
My 200 complaining about one gent.
Okay, boss khalisa. Bonga za next. Libele nje uyamona nje into nga just
for ukuthi angakwazi ungamdisappoint.
Yo, mara ukaze nje wa. Mara bani uthi bekakupha mina ngisho
i. Day one, obvious first time. Kokuqala ay
mama bese. Now bonga next, ne?
Obvious yabo. Manje kokuqala vele besides sayenza na round 1. Oh, manje mase ngibuyela kuye phela mengisho ukuthi ay vele lo mfana lo.
Eshante
yakhe. Yo, mangibuyela.
Ukuzana thandi sense, hlabu tjene.
Mangibuyela yo.
Esh, yaleka.
That's why mina ngichithele no Kate.
So okay, performance out of 10
umuphakathi. Now lo bizibuza bo trend. Hayi lelo.
Performance out of
10 lelo
umuphakathi.
2.
Lenza ngasele trend. Ngona sele lo trend tanga lelo.
Thatha u trend
esikoleni. No. Asiyenza kala ah mina ufaka kusetha ngwenza masimba ngomeli 21.
Nanga club la 24.
Angithandi ngomeli 28 ngithi. Into ehlangeleni nokusapha.
Na bazokubalela.
Na yezwa kumona kanjani? Mara mina ayikho ishonsi ke complain. Yiko.
Asazi.
Because
I lapha na khona into.
Akekho. Ima u akekho because ngikasaphaza. The thing is saphaza.
No complain.
Ushayi wami mfana nakutshela. Okay ke, another thing. Da ngomfya ngabe ushoba eDunya.
Ah.
Ufiwa bayi. Pero na ufiwa bayi na zangomfya mafya ngapha.
Ngidengahamba nekhuthana makhaya ukuthi bengiye ku-scheme samantombazana.
Rater i performance ka 20. Out of 10.
Uyafana no Drake.
Why uthi uyafana no Drake 29 out of 10.
Because of yena ngidengahamba naye leyo.
How was it?
Bigang.
Lapora. Why?
Okay.
Hayi ukuthi ngimkhuluma ngapi because of sicabene. Hayi makhaya.
Bigapora vele.
Okay. Esh. Mara tangabathi mawumude ta vele. Saphazi into eon.
Ayikho.
Yo.
Anifani.
Okay, another thing. Ingathi asifani. Benza njani. Oh, another thing, ne. Sikho ama business eskimini sabo khatha.
I'm not going to be able to do it. I want to come on a cosani. She means a say chichi, fell up.
You know, surprise
me. I'm going to say I mean, I was a chicken.
I'm going to say,
Two out of ten.
I'm going to go to the house.
Hey, guys. Hey, ningala na bafane kubeni nazi ukuthi masenhlukane nizoba. Hey, nizoba kudla manje. About 2 out of 10. Usonke lesikhathi why bo buyela ebeni yazi ukuthi kuphathwa u understand ukuthi kwenzani.
Ufuna ukukonfirm.
Like why out of sonke lesikhathi ubizo yabuyela wena ubuyela nje entweni engaka.
Taw, you said China ne? Taw ku China njengoba athi unokusizo lo, u China u
Don't forget to like, comment, subscribe, and press the notification button. And don't forget to get our corporate. I want to go to the next one. I'm going to go to the next one.